Bakunzi ba televiziyo isanganiro kaze murano makuru mururimi rw'ikirundi tuyahera ku ngingo ziyagize abakorera mu gisata cy'ubutungane basaba gutunganiriza abanyagihugu ni muri zone ikanyosha umukuru w'igisagara cya Bujumbura yabashikirije kuri uyu wa mbere mu kiganiro yagiranye n'abanyagihugu abana bavukana ikibazo cy'umutima mu Burundi barahari ariko kubakwirikirana ngo ntibyoroshye bishyikirizwa n'umuganga yanonosoye kuvura bene izo ndwara umunsi mukuru wahariwe abavukana ngo umuntu akwiye kurondera kaganuke aha umukunzi wiwe bivugwa na bamwe mu banyagisagara cya Bujumbura aho uno munsi bahimbaza umweranda yitiriwe Barantino idonido ijyano makuru ni mukanya sangwikazi dasibye kubaha ikadze muri ano makuru tera mu gisata cy'indero hashizwe umukono ku masezerano ajanye n'itunganywa ry'inyigisho zizokariza ubwenge zizohabwa abigisha ayo masezerano akaba yabaye hagati y'ubushikiranganji bujejwe indero hamwe n'urunani rw'amasendika y'abigisha kosesona bagarariwe n'inama y'igihugu hijejwe ibiganiro sendese umunyamabanga ntayigayizwa mu bushikiranganji bw'indero akaba yamenyesheje ko ayo masezerano azofasha mu bijyanye no kongereza akanovera k'indero nawe urongoye urunani rw'amasendika y'abigisha kosesona akaba nawe ashima kubona ko warahagariye ibyo biganiro batahuye ko ibibazo biri mu gisata cy'indero abarimu atari bo gusa babifisemwo uruhara n'abakozi bakuru bakuru bo mu bushikiranganji n'ibisata bitandukanye bagera ku 200 bakarihijwe ubwenge ku bijyanye no kugwiza umwimbu kuva kuri uyu wa mbere umushikiranganji w'abakozi n'akazi akaba yamenyesheje ko izo nyigisho zizotuma abakozi bagwiza umwimbu tumukurikire
izo nyigisho ziha akaryo abakozi ba leta mu bushikiranganji butandukanye kuronka inyigisho zingene bo kwitunganiriza ibikogwa kugira ngo dushitse intumbero ya leta murazi yuko intumbero ya leta ari uko umukozi ahembwa yakoze rero birasabwa yuko haba inyigisho kuko mu minsi iza umukozi azohembwa bivanye n'umwimbu yashoboye kuronka rero izo nyigisho zizoraba muri indwi abakozi bava mu kiganiro gitandukanye bashika 225 kugira ngo bige neza banonosore n'abaserukira abandi banonosore icyo ari cyo gestion de performance ahanini rero ni inyigisho ngirakamaro kuko turashobora kuba turi abakozi ba leta tugatonda ku kazi bashaka tugatonda ku masaha tugataha ku gihe amategeko ategekanya mugabo ntihagire umwimbu turonka rero ntivyo kumvikana yuko umukozi wa leta ashobora gutonda kuwa mbere atazi icyo agiye gukora icyo rero cyerekana yuko tuzeza kwigisha icyo ari cyo performance ni ukuvuga yuko bihera kuri gutunganya imigambi planification umuntu akamenya ati jewe muri uno mwaka muri iki gisata ndongoye nzokora ibi n'ibi 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 nshaka gushika aha kubera umwaka ari munini agateza kumenya yuko mu mezi atandatu muri uwo mwaka kerekana mu mezi atatu ya mbere nzokora ibi muri ayo mezi atandatu mu mezi atatu ya mbere nzokora ibi muri ayo mezi atatu ku kwezi nzokora ibi mbega muri uku kwezi kundwi nzokora ibi ku wa mbere ku wa kabiri ku wa gatatu ku wa kane ku wa gatanu tuzobisuzuma kuko mu nyuma hari icyo bita amayindikateri tuzogenda duha dukoranye n'abashikiranganji butandukanye twiha ukuvuga ni ibiharuro ngendegwako kugira ubone yuko umuntu ari kaja mu nzira nziza niko gusuzuma iyo tuvuze performance ari gukora ningene dukora hariho ibikogwa ningene tubikora tuyana dusuzuma yuko turiko turashitsa kwihangira twihari kandi hariho n'igikogwa gikomeye cyane igisata gikomeye mu biro bya nyene cyo mu kuri guca cyo Burundi kirabushikiranganje bwose kigenda kiraba ivyo ubushikiranganje bwihaye kuburiko burabishitse ubushikiranganje nabwo nabakozi
mugisata cy'ubutungane naho amatati y'amatongo imanza dicibwa nabi n'amasentare ni bimwe mu bibazo byashikirije abanyagihugu bo muri zone Kanyosha mu kiganiro urongoye igisagara cha Bujumbura yashikirije kuri uyu wa mbere urongoye isagara cha Bujumbura akaba yasabye abakorera mu gisata cy'ubutungane gutunganiza abanyagihugu barenganije Jean-Marie Mayonga
Muri cyo kiganiro n'abanyagihugu bo muri zone ya Kanyosha ahanini ibibazo byari bifatiye ku matati y'amatongo bamwe bakaba bashikirije ikibazo kijanye n'amatongo yabo abantu bari kububakamwo ahari itongo ry'abapfuye kunyabaranda bashikiriza ko ayo matongo ari mu kibanza cya hegitari 12 ngo yihagiwe n'akagwi k'abantu bagira kuri 11 bagasaba kuronswa amatongo yabo
Ni kibazo kiboyeye abantu benshi amaboki mugongo n'akagwi k'abantu batarenga 11 akagwi kihaye kwiba ayo matongo ben abenege ugubeneyo nkuko mubizi harabayeho aho igihugu cyumvira gushiraho akaburi kanyabaranda ibyo birahava akaburi baravuga ko kovaho umushikiranganje w'intwari hagati mu gihugu mu 2016 zari tariki 2022 kwa gatandatu arasohora ingingo shikiranganje n'imbere yuko ibyo biba abenegihugu benayo matongo twari twarituye sentare ikimanza za leta ayo matariki 3 niyo ngo shaka guhagarara ko 23 wa 24 na 25 z'ukwezi kwa 10 2016 muri iyo remena nyabagize 23 ngo bashinzishira hamwe bavuze ngo ngwitongo ngo baregeze rimwe umwe n'igihugu wese mu mabiyabilizasyon ngo azoronka itongo ringana n'ubundi bo bacha ba determina ngo azoronka 5 ar viabilize ikindi kirege kuri icyo iyo association c'est une association fictive ntibaho nta kibera ubusa munsi y'ijuru hari igihugu munsi ari wo munsi imana yari yashatse kwibazo byacu bizotoga umuti abandi bose baduteye akagere ntaco baduhaye kandi kanatsinda byarumvikana kuko nta uvugana injya mu kanwa no mu rwego rw'umukuru w'igihugu mu biro bikuru by'umukuru w'igihugu hari mwabo abatera tuzi twobereka ati nitongo giye bamuhaye kugira kibenye gifukamunwa niri yariguje kuri naka abahanana rero nyakubahwa abene gihugu tugowe amwe y'ikivumvu kubona umwene gihugu agwaye imbunja yarafise itongo giwe rivala de centaines de millions mugabo bikaribwa nakagwi kabantu 11
kuri ico kibazo umukuru gisagara cha Bujumbura Jimmy Hatungimana akaba yasavye ko ibikorwa vyo kubaka bikorwa ijoro muri ico kibanza vyo hagarara akaba yaboneyeho no gusaba abajejwe umutekano mu gipolisi binashobotse ngo bashire position yo kwacungera
ico kibazo mwara bituye ubutungane gira nawo mutashize abari ko barubaka ahantu na cyane kwa ijoro bahagarike kugira ngo ubwo rubanza bwo guhanagiranya hariya tubanze tubaze nyine n'amatongo nagomba mpamagare igipolisi mu gisagara cya Bujumbura na cyane cyane ubitwaye ahagarike ibikorwa byose biriko birakorerwa bibaye ngombwa nahashire position renforcée
Mu bindi bibazo byabajijwe umukuru gisagara cya Bujumbura hari abandi bashikirije ibibazo bijanye n'amatongo yabo banyazwe babwirwa ko hagiye gukorerwa ibikorwa by'iterambere mu nyuma bakaba bararindiriye yuko boroswa imizibukiro canke baroswa handi amaso ahera mu nzira Umukuru w'igisagara cha Bujumbura akaba aciye ashinga umugwi ugizwe n'abantu bari mu nzego zitandukanye bazokurikirana ivyo bibazo kuri abo banyazwe amatongo yabo kugira ngo bashobore gutunganirizwa
Arakoze mugenzi wacu Jean-Marie Mayonga igenekezo gye 14 ruhuhuma umunsi amakungu yahariye guhimiriza kubijanye n'indwara z'umutima mvukanwa bita cardiopathie congenitale muri mu gifaransa muganga yize gukora indwara z'umutima avuga ko ubwo bumuga abana babuvukana mu Burundi buhari ariko kubakwirikirana ngo ntivyoroshe tumukurikire
ingwara z'umutima mvukanwa uko umwana sanswe ameze ari mu mbanyi kwa mama wiwe byategezwe guca bihinduka hari gihe bishika ntibihinduke hariho kumbure n'izindi nazo usanga zihuye nuko wenyene ibihimba byabandanije byishiraho aho muri ibyo bihimba n'umutima urimo izo ngwara ziriho mwashaka n'urugero nibaza ko rushobora kuba ari runini gusa nuko atacigwa no vuga twohera ko kugira tuvuge ariko niyo hobe ico cigwa idaje yose murabona hari ahantu hose ababyeyi bibarukira mu gihugu hari habana kenshi bivanye n'urugero izo ngwara ziba ziriko hari habana bavuka ubwo nyene bagaca bitaba imana canke bakavuka bamaze kwitaba imana n'abana benshi ashobora kuvuka akavuka umengara hema neza hahera umwanya mutoyi ababyeyi umubyeyi wiwe canke kumbure uri kumwe n'umubyeyi wiwe akagaruka guhamagara abaganga avuga ati umwana biranse ntahema canke modasa ukuntu abandi bana badasa ibyo byose kenshi biba bivuye kuri izo ngwara icyo dusaba ubwa mbere dusaba ko abajejwe iby'amagara y'abantu bose twofadikanya umwe wese ku rugero rwiwe izo ngwara sagashishishwa rumuri zirabaho zihari rero ni uko byoja mu migambi kumbure ya vuba bimaze kuja mu migambi hariho ubwa mbere abafasha abo baganga tuvuga bokora abo bana bafise izo ngorane hanyuma mu kurindira ibikoresho bikaboneka nk'imashini ishobora guhemesha umwana ariko arakogwa canke ikarungika amaraso mu bihimba binyuranye by'umubiri umwana ariko arakogwa kuko muri ico gihe umutima n'amahaha biba byahagaritse
igenekerezo rya 14 Ruhuma n'umunsi bibuka umwiranda Valentino umunsi uhariwe abakundana ku munsi mukuru wakundana rero umuntu arondera uko anezereza umukunzi wiwe na cyane cyane abicishije mu tuganuke bivugwa na bamwe mu banyagisagara cha Bujumbura mu kibanza kidandarizwamo amashugwe menshi bita exatene primaire abadandaza b'amashugwe bavuga ko bashima kubona uwo munsi hari kuko badandaza gusumba muyindi minsi nkuko bahora Nicole Ninazwe
ibara ritukura niryo riboneka cyane kibanza kidandarizwamo amashugwe kirahitwa Exatene Primaire iri kuri Avenue de la Jérère abarondera amashugwe bakaba bari baje ku bwinshi kuyatumira k'abakunzi babo ku munsi wahariwe abakundana uwo munsi akaba ari akaryo keza ko kwerekana urukundo biciye mu tuganuke nk'uko bano babisigura
uwo munsi nyine urumva ni umunsi wo kuryoreza nyine kumuryoreza kugira ngo avuga ati ndafise umushere wanje arankunda natwe ko umunsi nyine nzakuza kumwaka hantu nyine kaza kumuryorera hamwe urumva nawe tubyumva none
aho kuba ari umunsi w'abakundana byoba byiza nyine utanze akakado ukereka umukunzi wawe uwo munsi ko nawe umwiyumvira ko kandi umukunda
none wewe ngo uza kusanganira utatsumbaye uba uburu mugenzi
uwo munsi akaba ari n'akaryo keza ku badandaza b'amashugwe imivinyo n'ibindi aho bunguka cyane bivuye ku bwinshi bw'abaguzi
munsi ibintu bimeze neza turonka abakire ngo tare tubyiteze badushura amashugwe na cyane amashugwe asoma kurera tukura cyacana akunda ibintu bituko n'ivyirabura
uyu munsi twubatse uyu munsi twagize akabirya uyu munsi ni Saint Valentin twubatse amahema twagize amakureur y'abakundana hari haga prix gatoyi kaduze kwere ko nombre y'ababirondera bace ba benshi
abakirane turiko turabaronka bivyamwe mbona baguma bagura amashugwe gusa
umunsi mweranda wa Valentino watanguye guhimbazwa n'abari madini yose mu kindana cya 20 akaba ari akaryo keza ku bakundana ika no kubadandaza bamwe bamwe
arakoze mugenzi wacu Nicole Nininahaze tugaruke bugisata cindero urongoye urunani rw'amasendika yabigisha kosesona ashima kubona ko abari bahagarariye ibiganiro batahuye ko ibibazo biri mu gisata cindero barimo ataribo babifisemwo uruhara tumukurikire
turakengurutse kandi yuko itegurwa y'ikibazo je no gukaririza ubwenge abigisha bo mashure shingiro bisata bitatu bya mbere kigiye gukogwa kidakogwa nabigisha gusa ahubwo nabajeje kubafasha gutunganya imirimo na cyane cyane bamwe bita ba maître responsable babakurikirana nabo bakazuba bari kumwe nabo kugira by'ukuri twumve neza ko ari tariki ibazo cyo kubapima ubumenyi ahubwo ari kibazo cyo gufasha ubushikiranganje kurondera ivyigwa bibereye ivyigwa byotuma akanovera k'indero kagaruka ivyigwa byotuma ubushikiranganje bubona ibikenewe ku mashure haba mu bikoresho canke mu bakozi cyo rero ni kintu dushimye tukanashima kandi ko nabajejwe indero ku mpande zose uhereye kuva mu bushikiranganje gushika ku rwego rwo hasi nabo nyene bagiye gusotekanirizwa ivyigwa cyo kubafasha gutunganya neza imirimo bashinzwe gutyo mwarimu tukizera yuko adashobora gusubira kuvugwa ko ari we yatumye wenyine igisata cy'indero gisubira inyuma inyigisho z'akanovera zitituka ahubwo nyabuna twarabiye hamwe twese turabona ko muri no biganiro hariho ibituma byinshi cyane gose twadondaguye byatumye igisata cy'indero gisubira inyuma tukizera yuko rero tugiye tugakorera hamwe izoheza bigafata umurongo kubw'ibyo rero turemeje nk'abaserukira kosesona ko ubushikiranganje utwemereye gushigikirana gufashanya muri kino gikorwa gikomeye bwatunganije muri kosesona turemeye ko tugiye gukora ibyo dushoboye byose kugira by'ukuri igikorwa cyatunganije kigende neza
ano makuru tyasoderere muyavugwa mu makungu igihugu ca leta zunze ubumwe za Amerika abona ko Uburusiya bushobora gutera igihugu cha Ukraine umwanya n'umwanya uburaya nabwo bukaba buri mu bihe bigoye kuva habaye intambara yiswe guerre froide haraheze imyaka 30 amakuru dukura kinyamakuru France 24 avuga ko ibiganiro biriko biraba kugira ngo intambara nihave yaduka n'abanyagihugu bo mu gihugu cya Ukraine begereye Uburusiya bakaba bariko baritegura kwigwanira mu gintambara yo kwaduka oda ndashimiye
monté et charger un fusil d'assaut.
Guteranya no gushiramo amasasu mu nkoho mu masaha makeya aba banyagihugu bariko biga gukoresha ibigwanisho bitegura mu gihe botegwa n'igisirikare cy'u Burusiya. Ibyo vyiko vyateguwe gihuti huti biriko bishikirizwa n'abasirikare b'igihugu cha Ukraine. Uyu munyagihugu avuga ko yazananye n'umuhungu wiwe kugira ngo bitegurire ico shika cyose. Uyu ndi nawe avuga ko yiteguriye kwigwanira ko mu gihe bo bico batera azogwanira inzu yiwe igisagara n'abana biwe icuka kibi cariyongereye muri ako karere leta zunze ubumwe za Amerika ziguma zigabisha ku bitero by'u Burusiya bivugwa ko bizoba vuba ngo barabonye muri no minsi 10 heze igisirikare cy'u Burusiya kiguma gisugereza kikaba coshobora umwanya n'umwanya gutera igihugu cha Ukraine ivyo mbere ngo bikaba byoshobora kuba muri inondwi mu gitegeko ryo gutera intambara rikaba ngo ritaratangwa ngo ntibashobora kuvuga neza rero igihe nyezina ico gitero gishobora kuba ibiganiro birabandanya uguhamagarana ku matelefone kwarongerekanye hagati y'abategetsi bo mu bihugu vya Buraya n'u Burusiya nkuko guhamagarana hagati ya Emmanuel Macron na Vladimir Putin kuvyerekana canke hagati ya president wa Ukraine na Joe Biden Olaf Scholz arindiriwe uno musi Kiev imbere yo kubonana na Vladimir Putin ku munsi wa kabiri kugira ngo basubire bagerageze gutora umuti ubafasha kutagwa mu ntambara ibiganiro birabandanya ariko gushika ubu ntibirashobora kugabanya icuka kibi kihari
on pas vraiment permis d'apaiser les tensions
arakoze mugenzi wacu oda ndashimiye ningaha amakuru twe twabateguriye cyarangirira ndabashimire mwebwe mwese mwari ko muri akwirikira mugirije rugiza